Nibikiri agaseseshwa rumuri ubutunzi bw'Uburundi bugeze aho umwasa ashaka. Naho utwigoro twa leta tudasiba gukogwa. Ugutera imbere ku Burundi canke gusubira inyuma mu vyerekeye by'ubutunzi ivyo vyose nta wunda bibazwa atari umukuru w'igihugu. Igihugu giteye imbere bavuga bati umukuru w'igihugu niwe yagiteje imbere. Gisubira inyuma bavuga bati ku ntwaro y'umukuru w'igihugu kanaka igihugu caratembagaye. Yandi majambo bavuga bati naka niwe yatembagaje igihugu. Kuko igihugu kiba kiri mu minwe yiwe. Kino gihe rero turabona ko umukuru w'igihugu aguma yidoga cyane akavuga mbere nuko bageze aho bamwagiriza igiturire. Ariko kandi abandi ku rundi ruhande nk'abahinga mu by'ubutunzi baragiriza umukuru w'igihugu ko ibanki nkuru y'igihugu yayishyize mu minwe. Bati byo kononekara ntivyoreka kononekara kuko iyo banki icikora itigenga mu butunzi bw'igihugu bikayangara.
Ukuntu ibanki nkuru y'igihugu igwa mu kwako muri komiro by'umukuru w'igihugu cyabyerekana uko mebwe mu biro by'umukuru w'igihugu niho bayitegeka. Urumva ibizoba bibi byose muri banki centrale bica byagirizwa ibiro by'umukuru uko niyiri. Kukitovayo ikintu cyo gatunganywa nabi bacu barati ministere dotite oro banki ntuzo mu kuri ubiro by'umukuru w'igihugu byaramaze gufata iyo bere bucumengo nibyo biri kubiri nibyo biri kubira yitegeka
hajya none nkibibagiriza umukuru w'igihugu byo bari byo berube koko yoba iri mu kwaha ku mukuru w'igihugu nk'umutambukanye w'umukuru w'igihugu akabwira urongoye berube ati mpamahera angana kunuko mwumva vyogenda gute bega yo vyanka. Mu gihe rero urwego nka Berube ibanki nkuru y'igihugu ikorera mu biro by'umukuru w'igihugu urumva yuko ibyo bintu biba bifite ingaruka mbi cyane ku butunzi bw'igihugu. Ikindi turabona yuko umukuru w'igihugu aguma yidoga cyane ko hariho abantu biba amahera y'igihugu bakayasohokana bakayinjirana bagaca bayatwara ku isoko ibinywabi canke kuri marché noire akavuga yuko ibintu byayangaye ati mugabo abo bantu tubafashe tuzosha tubahana tubashire kuri stade mugabo bikaboneka yuko avuga ko azobikora muri kazoza kubu canke kahise kavubana ko agasa n'ukirengagiza bikagaragara ko umukuru w'igihugu kenshi avuga mugabo ntahane. Icyo tutaramenya rero neza ni uko hoba hakiriho ibihangange bimutera ubwoba. Mbere byo babishyika abantu bakibaza bati none aba basuma sisteme ikomeye cyane batwaramo amahera hamwe atana trace iboneka babikora gute. Ibi biracanga abantu rwose baravuga ati hakabura n'umwe afatwa kabisa hakabura n'umwe afatwa kugira ngo ahanwe vy'akarorero kugira ngo n'abandi bashobore gutinya iyo ngeso bayihebe. Nimba bidashoboka rero umukuru w'igihugu abo bantu tuzohava tuvuga yuko afisemo uruhara mu kubakingira ikibaba.
Ubundi umukuru w'igihugu yaravuze ati hari abantu bagenda i Dubai bagatwara amafaranga muri Berube amadovize bakayajyana hanyuma bagaca baza bakarutira ngo bakaza kuyadaraza ngaha kuri marché noire. Ariko icyo ni ikintu cyoroshye gufata abo bantu. Iyo liste y'abahoze amadovize irahari. Ayo madovize bagiye hariho preving n'ubirabura hagati mbega barinjije ibidandazwa declaration de mise en consommation zabo muri douane ziri hehe binjirije ko ibidandazwa zitahari abo bantu ubwo nyine buca basigura bagafatwa.
Murumva yuko umuhinga avuze ati abo bantu banyonora itunga ry'igihugu biroroshe cyane kubafata. None umuntu yacaye basati ni kubera iki badafatwa abo bantu kandi ibimenyetso by'uko boshobora kumenyekana biriho. Aha harimo akantu
ukaraba mbere na procedure de sorting byagenze urumva rero ntawo kwirwaraja kure yavuga ngo tuzofata ngo mu minsi barahari ubunyene n'ubunyene buvuga tuti bagire ankete bucafa n'abari barongoye banki nkuru y'igihugu ico gihe buca babibazwa ntibari ngaha ntibahari ingene byagiye biragenda
vara wowe nawe nk'umurundi woca wibaza uti ni giki gituma aba bantu biba amafaranga y'igihugu mugabo ntibafatwe kandi byoroshe kubafata nta muntu n'umwe atwara amahera muri banke banki itamuzi ingene yasohora n'ingene yinjiza byose banki bibibona abantu baba ariko barabimufasha muri banke baba bazwi nta kinyegezwa na kimwe kiba kirimo ni tariki n'umunota byose byavyanditse none abo bantu wo kwiyumvira uti bafise ubudahangarwa nibihangange nibiki kubera iki boguma bafukama munda igihugu abanyagihugu bakamererwa nabi gasubira bakamererwa nabi hariho ibigabo biriko biriba amahera kandi bikaguma byigira amajipe meza meza ngaho navyo ari bisuma vyikomvyo
ikigira kabiri ni ibyiheruka kuvugwa kuri uyu wahoze arongoye ibanye nkuru bisize ibyo bimeze gute biteza gufutuka birimwo bande byakozwe gute ubu gitorwa ibayemwo buhihe ndiye kubidavanga ngo aza gufanwa kuri stade kandi hari kayiheruka kuba tutazi nyene ibirimwo byose byagenze gute kuko ijya bayita ngo ni parti visible de la FB gushobora kubona barya mugabo hariho n'ubundi n'abandi mugwa abantu duhera uri kuri rya dosiye tuyikorere ko ibe akarorero
ikintu kigoye kino gihe kandi arico cononye ibintu nta muntu n'umwe turabona afatwa hanyuma ngo ahanwe bimwe vy'akarorero n'abandi bashobore gutinya mu kirundi baca umugani ngo ukudahanimbwa kugwiza imiseka ibi rero bigira ingaruka mbi ku banyagihugu abandi barawuciye ngo abagabo bararya imbwa zikishura ngo ahagwaniye imfizi zibiri ivyatsi nivyo bihahonera aho muca mwumva icyo ngombye kuvuga
icya gatatu uko kuntu ibanye muri igihugu iguma mu kwako muri komiro by'umukuru w'igihugu byerekana uko umerwe mu biro by'umukuru w'igihugu niho bayitegeka urumva ibizoba bibi byose muri banki santarali bica byagirizwa ibiro by'umukuru kuko niyiri kuko itovayo ikintu cyo kiratunganywa nawe baca barati minisitere dotite woro banki ntuze mu biro by'umukuru w'igihugu byaramaze gufata iyo beri bucumengo nibyo biri kubirayitegeka tubaza ko ibintu byafatwa ingingo zifatwa zihutirwa zubizi ubwa mbere ni uko abakiriya bose abo bakwiza tuna bose basubira ku rugero rumwe bakajya mu mabanki komersiyali bagakora n'amabanki asanzwe bakaronka amadovize beri bikagira reglementasiyo y'ibidandazwa bishobora kwinjira prioritere n'ingene biriwa amavuwari bishobora kuba prioritere na kera niko byari bimeze hano bakaronda icyo bita inimero do surveillance yo hanze ibyo uraraba ku bidandazwa byaba yambarke byinjiye ku biciro bizwi atari abafuriseri batabaho ibintu byinshi ayo mamezo araba hanyuma ibidandazwa byinshi twatuze ko amahera atari karagenda ku busa hama ibanki nk'uyu nabo bakayikontrola bakagira odite kuva muri iyo minsi iheze ingana amafaranga agaciro yagiye aratunganywa
FMI iheruka kugira ikintu kimeze nka odite muri Berube byari bikwiye ko mu bisata bitandukanye hagigwa odite kandi iyo odite igakogwa n'abantu bigenga umuco ku masiha aguma yiba ubutunzi bw'abanyagihugu ukaboneka tureke kwama twumva amajambo yukwidoga gusa atagikogwa
odite igigwa bivanye n'ingene wateguye bije ingene wateguye amafaranga ingene uri kuyashyize mu ngiro n'ukungene uri ko urarondera gushikira icyo utagize ibyo rero nabyo nabyo ni ibyo nabibabwiye ko bifite n'ibibazo byinshi cyane ni ngombwa ko bifite n'ibibazo yuko ubundi buzana abahinga byaroneze neza yuko robere itaraje buragiruka neza begeranya amamiliyari amajana ane n'ibihumbi bibiri n'umunani tugenze ubuhunga kugeza ku mamiliyari itarenga ibihumbi bibiri y'amafaranga icyo ni ikintu cyerekana yuko uyu muhinga yaje arabishyiraho kandi mu myaka ibiri yarahejeje ugiye kuri ikibazo yarabashije ati amafaranga ntahabwa aba ntatanga urugero rumwe ibyo ni ukuri ni ibintu biboneka cyane nanegorane mu bisanzwe ubuhuye nicyo noroshya kuvuga hari ikintu bita bije n'urutegeke cyangwa urutegeke bije kera bije n'urutegeke ni ukuvuga ufata amafaranga agenda muri rya turishe ku munsi munsi icyo bita bije do poromosiyonema ukiri imbwa kandi no mu rugo rwawe rumeze umve yuko ibisabana bagashobora kubara wirirwa mu byanyu none urumva udoshora kwitegereza ibi kunda
kandi barira kubera biyivye barira bari ku mahenekere no kuva baririsha abandi ntiwushobora ndababwira inzoga zinyobwa ngaha muri icyo gisaga cya Bujumbura amahenekere amashampanye ubu ntibakinywa na moete banywa rwina ubu ntibakemera kunywa utoto tuvinyo twanciya champagne yavugwa ngaha emili urazi inzoga zahanywere henekene byari bihumba amajana urazi inzoga zahanywerewe urazi abantu bari bahunze mbwira icyo gihugu abantu bakenye winjira kuri ku miliyoni ugakosa amapurido de miliyo ahindamenye abantu ugasanga hari huzuye ntihari huzuye gahemba abapolisi mwabibonye hari huzuye ugacuvuga ngo abantu barakenye
twebwe abanyagihugu batoye nukuri turasabye ko hoba audite kuko turigorewe tumerewe nabi icyo dufashije murumva yuko ivyo bigabo bishya bikubitira mu mifuko ugasanga bigendera mu majip ugasanga biriko biranywa amahenikeni biriko biranywa imivinyu biriko biranywa amashampanye nukuri turasabye kuri rusyo go tuvako umukuru w'igihugu nafata abo bantu ko bazwi hanyuma abahane ivyakarorero kuko hamwe ivyo bintu bibandanije uko atagikogwa uburundi buzotembagara bwose abanyagihugu basigare bifumbereje imana nibahezagire mwese reka twibandaririze urugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze ngo satani ntiyigendera ntagira indero aca mu bantu wampaye inka
aramaze gutunga kurusha n'igihugu kandi mu byo bivye abo mubona ngo bafite amamiliyaridi muzosanga amahera yabo yose yavuye mu kigega cya leta bumvikana n'abafonksiyoneri cyagugwa miliyoni ijana igaca yugwa umuliyaridi hariho ibintu ngo bita maromize ngo bakavuga ngo nahombye bagaca bareka kumutoza amakori hari umuntu ahomba agaca agura gpv wite wahombye ugaca agura gpv wite
aka kabazo mwebwe mwese mwumvirije ikigwa cy'uno munsi muze kukishura mbega abakoroni bo ari babandi tuzi canke bene wacu niyo basigaye ari abakoroni ndakeneye ko umurundi wese yakurikiranye ikigwa yishura kano kabazo